Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Yami, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Dawo yami, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze. Jerusalem, ikayalami.